Ko he tau whanga mai longa, ne whanga moa he tonga longa, he laulangi ki he āwhanau he patui ki whiwhene, ko he Queen's Service Medal po ke QSM. Ko whaimatakai nanga niwa e foki, ko moa e whowhauanga nei. Ko Susana whowhauhukui, ko moa e ia, e taha he tau whanga mai longa nei, mō lau tolu e toko whitunga furu e ta ngāta kua tuku ke moa e tau whanga mai longa. Pehe whamatalanga ha Susana ke he leo tau o Nisulani, kua whiawhia lahi a ia ke moa e whamailonga nei, he koe hana a tau matakai nanga ngā hua, mai whalu foki kua manako ke whamailonga e hana tau ngā hua, ke lata mui tau tangata Pasifika, pia foki ke tau tangata Niue i Nisulani. Ko Susana hukui ko ia taha pulotu ne ka mata mui whamatala e taha whakaholoanga koe tangata Pasifika. Moe koe tau tau kuku kua mole koia ni ngā hua, moe matakau whakapuloa ki he leo taongo 531PI, ka koe mgaho nei, koe whakapuloa tāla ia ki he leo taongo New Zealand, ki he wangahau motu, ki he tau tangate motu pihia mō New Zealand.